Bona bahlobani bengelela igama lami ke kuDoubt waphumula uma ukhona enkundleni yokuxhumana Instagram ngicela ungilandele it's @king_langabi yabafowethu umlisi wasesifundazweni sase-Eastern Cape oboshiwe ke emva kokutholakala ke komzimba womkakhe ngaphansi kobhavu laphana ke okugeza umndeni uwesimama wase-Eastern Cape usuthembela ke ey'nkantolo ukuthi ke zithole ukuthi ke yini imbangela yokufa kwakhe umyeni walo wesimama wabike emaphoyiseni ukuthi udukile edokiwa ngenyanga July 2019 kepha ke leli icala lagcina selibanda kwaze kwaba ke sekuqaleni ke kwalo leli sonto ngomsombuluko owalomndeni ke waqala waba nezitsolo emva kokuthi ke ayibona ke into engayiboni kahle ke bathroom kuleli ikhaya lalo wesimama ehlala kulo ke nomyeni wakhe wabikela ke amaphoyisa abezindaba iWN ukuthi ke okhulumela amaphoyisa lapha lowesiphokazi mawisa uthela ke lobhavu ubusoxega kanti ke ngesikhathi ke sophenya amaphoyisa athola ke lapha kwakuwumzimba walo wesimama ugqetshiwe ngaphansi uqhubeka ukuthi umsola ongumyeni kamufi waboshwa kwabe kwayicala lokubulala kanti kulindele ukuthi kavele phambi kwenkantolo ke manje yakhona lapha ke eButterworth kanti ke uzohlola ukuthi ke lo wesimame washona kanjani mina mntana esikhalo ufisa ukwazi ukuthi ngabe lithini uvolo wakho kwi comment section ungakhohlwa ukucindezela like button na subscribe button ungilandela ke enkundleni yokuxhumana Instagram @king_langabi from me usomdakadaka ngithi ba sengembe.